is Johnny.
That shocked the nation. Damata wakatangi ani kuweyo tamataya chori fukaka pikimongo.